andi biji arabe famal dabo jawdi no yide biji ahiyebe ya damba jawdi manal dawo be gobe yawana ma arabe fama hayli anko no andi biji kono mo hayla ki fama talo
Man.